Sintenda nichukue kamera ile nyingine.
Yaani bakara. Sasa mwingine tukae.
Yeah. Washrooms.